Nimose babwire Yesu umwana w'Imana akizi kwara z'abantu aruhura baroshye Nimose babwire Yesu umwana w'Imana akizi sabano aruhura baroshye nokuri kugirirwa neza n'imbabazi zawe bye bizanyuma b'iminsi yose nkiriho nami nokuri kugirirwa neza Imbabazi zawe biza nyuma iminsi yose nkiriho.